Afande mbele yako ni H2464 is a friend. Afande huyu ndo mwisho aonyeshe takati.
Mbona mko pale?
Go!
Bari ya mchana.
Punja gororo, punja gororo,
soldier.
Punja gororo, punja gororo,
soldier.